none ga yemwe mubona munsi y'amaguru yacu hari amagufa nkarya hari amahoro cyangwa ubumwe goshinga imizi
nta muntu akivugiye kitaje ndi bizi natarije wende kuri we kwita ubwo bwicanyi kwari ihonyabwoko nitujijuke dusabira hamwe bene kubigirira uburenganzira bahizi najyabwo ubwicanyi bw'agahomera bunwa ni ihonyabwoko koko
umuntu nemba parufe nicyo gitumagira nti nukuri bose ndasabye abababajwe nico bambabarire.
Comment construire la paix sur des fosses communes? Comment construire la paix sans vérité ni réconciliation? Comment construire la paix sans justice ni réparation? Qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte? Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas.
Jewe mpagurutse nkuserukira nkurongoye uyu mugwi mu ncamake bita Sévère no kuvuga umugwi wo gutohoza ukuri no kunwanisha abarundi cyane cyane tutohoza ibibi ubwicanyi bwazingamitse igihugu cacu mu bihe byose mu myaka yose itandukanye Uburundi bwamye bwinjira mu mwijima umwijima w'ugwanko umwijima w'ubujuju umwijima w'ubwicanyi wasinza marira namaganya mu miryango itandukanye mu Burundi bwacu aha turi muri komine Mabanda y'intara ya Makamba ariko ku barundi batwumviriza uno munsi baba bo mu gihugu canke baba hanze barazi ko Mabanda mu myaka ya 71 na 72 ntihenze yari arondisema Makamba y'intara ya Bururi nkuko tuvuze intara zo mu bumanuko uno munsi tuvuga Bururi tukavuga Rumonge tukavuga Makamba ariko icyo gihe hatwagwa I Bururi muze kudukurikira rero mufatanya izo ntara zitatu z'uyu munsi ariko zatwagwa hamwe kuko ibyabaye icyo gihe byari bifise urongora intara umwe abategetsi bariho icyo gihe abo babakiriho n'abitavye imana barafise abari babarongoye haba mu nzego za gisirikare z'ikijandarume z'intwaro munsi yabo haba hariho n'amakomine haba hariho n'amazone hari naho bavuga amasekiteri aha rero uyu mugwi Sévère abarundi bishiriyeho bivuye mu biganiro byabaye Arusha ibiganiro byanye politike uyu mugwi Sévère washinzwe ubutumwa butomoye ubwo butumwa nubwo kumenya ukuri nubwo kumenya ubwicanyi bwabaye nabo bwahitanye ubwicanyi bwabaye byari mbega ubwo bwicanyi bwava kuki hanyuma mwibwirizwa dukoresha hariho cyane cyane ingingo zibiri ingingo ya gatandatu n'ingingo y'indwi ingingo ya gatandatu itomora neza ubutumwa bw'umugwi Sévère muri ubwo butumwa kubera tuje ngaho bwa mbere ngira mvuge butatu canke bune buri mu ngingo ya gatandatu ubwa mbere no kumenya bishwe n'abagiye mazi mayongo mugwimo gwabaye mu Burundi ubwa kabiri kumenya abarundi n'abarundi kazi bitanze mu gukingira abandi mu gukiza abandi kuko bariho murabizi ubwa gatatu kumenya ahari binogo canye ibindi bibanza bititwa itongo ry'abafuye byatawemo abishwe ataco bazira ica kane magarari ku ca kane gusa kuko ni vyinshi hariho no kumenya mbega vyagenze gute vyatumwe ni iki hari bimenyetso ntabanduka byerekana ko ubwo bwicanyi buri korategurwa buzoba iyo ningingo ya gatandatu irimo vyinshi ariko bikuru bikuru ni ivyo ingingo yindwi itomora ububasha bw'umugwi sever ishinzwe kumenya ukuri no kunwanisha abarundi ariko ubutumwa twashinzwe nk'umugwi no gutohoza ukuri hanyuma uko kuri kukaba ico no kwita umuzi canye inkingi zofasha uburundi n'abarundi kunwana gusumba iyo tuvuze kunwanisha abarundi mwumve ko muri twebwe dukuze harimo abacumuye abacumuye muri twebwe dukuze harimo abapfakazi muri twebwe dukuze harimo impfubyi abo bapfakazi bamwe ahubwo benshi ntibazi n'ababo aho batawe izo mfubyi zari zikiri zito benshi muri bo babuze ababyeyi ubuzima bwaciye buhinduka wari mu ishuri aravayo warafise agatongo barakanyaga warafise agakinga baragatwara aho simvutse imangazini umuduga cyangwa udufaranga twatwari kuri konti ariko simvuga ibibi gusa mvuge ko hari abarundi bitanze baritangira abandi baranyegeza abadasangiye ubwoko nabo abo bari mu bwoko bwose tubivuge tubisubire baranyegeza abo badasangiye ibyiyumviro bya politiki nicyo gituma hari abarundi bavuga bati ndashinze intahe jewe ndacariho kubera nanyegejwe na naka kubera nakingiwe na naka ariko hari abo byananiye kubaha ikiremwa muntu abantu babica nk'ibikoko babata mu mashamba mu nzuzi babata mu binogo hanyuma abo babuze ntibarize abo babuze ntibagandaye abo babuze ntibagandutse aha turi imakamba kuri uyu mutumba wa Karinzi zone Kayogoro dufise amakuru menshi tumaze gutohoza tubwirwa n'abene gihugu bariho ico gihe bacitse ku icumu ico gihe aha turi makamba kandi harafise ico yisangije tugereranije naho twahora dukorera mu ntara ya Gitega aha hararavuzwe harandikwa ivyerekeye ibitero ngo vyoba byarabaye vyabitwa bamurere twebwe umugwi sever aho tugejeje turiko turatohoza kugira tumenye bamurere bari bande kugira tumenye bava hehe kugira tumenye mbega barabanyamahanga kugira tumenye ko hoba harimo abarundi canke abarundi kazi ariko aho tugeze turamaze kuvugisha abantu bakoze cyane bakoreshejwe bitwa bamurere abo twatoye mu kiyaya cha Nyanza Lac baracariho kandi twasanze abo twavugishije dufise amafoto tukaronka n'amajwi twasanze bava mu bwoko bwose aho ni muri Nyanza Lac amatohoza yacu azotubwira bamurere bukuri nimba hari bamurere ba pirate abukuri baje bahamagawe nande mbega iyo ngwano yatanguye gute yagwanywe iminsi ngahe ibyo bibazo uri kuratohoza witwa umugwi nushobora kubirengana namba kuko muri aka karere kubumanuko kurimwo Bururi uno munsi Makamba uno munsi na Rumonge handiswe byinshi havugwa byinshi iyo havuzwe byinshi akandikwa byinshi uratohoza ugasobanura ariko kuri bavuga yuko ari kumwe gusa nitwasanga atari byo kubera twatohoje tukaronka bitubwira neza tuzobishikiriza abarundi iyi ntara rero turimwo abarundi batwumviriza mu zindi ntara abarundi batwumviriza baturuka muri aka karere kubumanuko abarundi batwumviriza baba mu mahanga ko turafise abarundi benshi mu mahanga bumve ko twaje gutohoza ukuri ukuri gufasha abarundi kubaho gusumba uko twebwe twabayeho abapfakazi bo mu 72 ni benshi abapfakazi bubundi bwicanyi bwakurikiye ni benshi impfuvyi zabaye nyinshi none bavyeyi mwumva two kwa mahahandi nidushobora kwa mahahandi kuko bwicanyi bwatwawe bwatwaye abarundi benshi benshi bapfa atacho bazira hanyuma iyo umuntu hagaze imbere y'abantu bakuze arashaka kubaza ikibazo gihambaye ati mbega ni kuki ugwimo ico twita ugwimo mu vyanditswe gutangura itariki 29 z'ukwa kane 72 hanyuma kugaca kurandagata mu gihugu cyose abahagarikwa bakaba bari ku mpapuro mu minsi ikurikira mbega uwo mwanya wo gutegura izo mpapuro no kubandika wabonetse ryari icyo ni kibazo tuzobaza abarundi mu ntara zose hanyuma uhagaze nk'imbere y'abasirikare n'abapolisi urashaka kubaza uti mbega bwatanguriye muri Nyanza Lac muri Rumonge canke Makamba bwoca bushiki muyinga karusi ngozi gute kandi ngwano itateye ikarusi muyinga kirundo cankuzo rwigi karusi ibyo ni ibibazo tutazokwepa turiko turatohoza ico bita gutohoza vyimbitse tumenye ivyabaye tutabeshanya tutari ryarya kuko niwo tanguza ingwano abayiteye numenye izinubaha hanyuma nutubwira iminsi yamaze hanyuma iyo ngwano igacitana abana bari mu mashure isumbuye abadandaza bakuru na bato bato abigisha abakozi ba leta abapatera ababikira abajandarume abasoda ikabarundi batandukanye barishwe aha rero ndabivuge mu majambo makuru makuru ane canke atanu severe nuwo batarumva ubutumwishinzwe umugwi severe nimuwugwanye kuko n'umugwi uje kugerageza kwerekana iyo Burundi bwavuye iyo ibyo Burundi bwaciyemwo cyane cyane uyu mugwi niwerekana ukuri bizofasha abarundi n'abarundi kazi kumenya ibyabaye hanyuma ababuze abiciwe abatahambye abatagandaye abatarize abatagandutse hazogere igihe igihugu inzego z'igihugu zibaho umwanya wo kurira wo kugandara hapfuye benshi mu gihugu zari nguvu z'igihugu wishe umudandaza wa wishe uteze imbere igihugu wishe umwigisha wa wishe umurezi w'igihugu wishe umusirikare cyangwa umujandarume uba wishe ucungera ubutegetsi ucungera umutekano mu gihugu wishe umupatiri umubikira cyangwa umufurera uba wishe uwigisha imana tuvuga yuko abakomeretse muri iki gihugu cacu ari benshi cyane aho tumaze iminsi dukorera igitega ku ruvugo rwa Karusi Mashitsi ya Gitega Nyambeho ya Giheta Nyabunyovu ya Giheta n'ahandi nk'Ingozi Marangara Muhuta ya Rumonge tuvuge kivyuka ya Bubanza turamaze kumenya ko abarundi benshi bakomeretse hari n'imiryango yose yazimanganyinga ni muduhakanya tubikorereko ariko ivyo tuzotohoza tukegeranya nimwe muzobitubwira abapfakazi ni benshi mu gihugu mu bwoko bwose impfuvyi ni nyinshi mu gihugu ziva mu bwoko bwose aho tuja kuga kubereka ibinogo vya mbere twatoye ngaha muri Karinzi turazi ko abicaye ngaha bakuze baza kutubwira bati na hariya hakujya jewe ndazi kimwe turabasavye turabateguye aho muzi ibinogo byose byatawemwo abarundi abarundi kazi inzira karenganye byose mubitubwire kandi ibyo binogo turondera turondera ibinogo byo mu 72 turondera ibinogo by'ugwimo bya 88 turondera ibinogo byakurikiye hajije kwishwanya n'icubahiro Melchior Ndadaye 93 n'imyaka yakurikiye amabwirizwa dukoresha amategeko dukoresha yadusavye gukorera kuri ivyo byose ariko no munsi duhagaze ngaha dukorera ku gwimo ku bwicanyi bwo mu 72 ariko mu gatoro ibindi ejo byo mu 93 duhamagare tuzoza turanyaruka byo 88 biriho duhamagare tuzoza turanyaruka twarabigize muri Metarusi Bujumbura twarabigize muri Ntega Marangara twarabigize kivyuka twarabigize imurambya muri zone Bugarama aha rero ndabahaye ubutumwa mwebwe murongoye intwaro mwebwe murongoye inzego z'umutekano mwebwe bene gihugu muzi vyinshi gusumba abantu benshi abapfakazi benshi bari muri mwebwe impfuvyi ziri ku mitumba ziri mu makartier tubwira ibyo muzi ukuri bibiri yirabivuga neza kurabohora kubohora abarundi bose kandi uko kuri umuntu abivuze neza kubohora abagiriwe nabi nabicanye kurabohora ukuri kubohora bose iryo jambo riri muri Bibiliya namabaza ikibazo niho nza kohereza mu majambo make ubwo murabona koko amahoro n'ubumwe mu Barundi ashobora gukomera tugendera ku binogo byatawemo abacu icyo kibazo ntimunyishure ariko muzocibaze aho mutembera muri muri sari wanyu mwuga yidirisha n'urugi ubwo murabona amahoro ashobora gukomera mu gihugu cacu tugendera ku binogo byatawemo incuti abaryango abo twasahora dusangira kagwa impeke akajumbu agatoke nibishoboka na bwa bumwe twifuza nibushoboka cyane cyane umaze imyaka 40, 45, 48 udashobora kuvuga ibyagushikiye mu muryango hari amajambo y'ikirundi akomeye intimba hari amajambo y'ikirundi akomeye amaganya hari amajambo y'ikirundi akomeye agahinda ababyeyi babuze mu 72 ni benshi barabuze bakira nayo bamira baranumye iki gihe rero ni cy'Imana uyu mugwi severe wavutse ku bw'Imana Imana yakoreye mu bantu ituma bagiye kuganira Arusha bashiraho no mugwi uyu mugwi uje kurondera ukuri ukuri kunwanisha barundi kuko uwabuze abana batanu akabura umunega wiwe mbega ikiguzi cyabo nangahe nta kiguzi kiriho ariko ababyeyi benshi tumaze kuganira bifuza ko abana bavuka uyu munsi n'abazovuka ejo bobaho neza gusumba twebwe ntibame birukanga ntibame bahunga ntibame baryana iki gihugu n'impetso yacu n'impetso dusangiye turabarundi batandukanye mu miryango itandukanye mu byimbiro bya politiki bitandukanye mbere tuvuge tuti no mu bwoko butandukanye aha rero ubutumwa ni bumwe aho muzi binogo bibwire severe mubicishije kuri mustanera abegereye kuri buramatara abegereye mubatinye duhamagare tuze kubiraba murakoze rero kunkurikira uyu munsi tubereke ibinogo bitatu aha turi byamaze kwemezwa n'umugwi severe ibinogo byatawemo abantu ndabasabe muze muramenye kirundi cy'ukuri ntivyahambwemo abantu byatawemo abantu guhamba no guherekeza guhamba no kurira guhamba no kugandara guhamba no kuganduka abagenzi bakamenya bati umushinga ntahe naka umuvyeyi naka twaramuririye bajya baratawe batabwa nk'ibikoko abafatwa muri aka karere turimwo muri zone Kayogoro tuvuge tuti barafatwa shi bazanwa mu Kayogoro ubyo tumaze gutohoza mfata kibanza batubwiye ko hari isantre y'igiporoti iteye imbere yubatswe mu miro 1935 benshi niho baza niho babateraniriza niho babarunda imbere yuko bicwa aha muri mabanda hegereye Tanzania ku buryo abantu benshi bagerageza guhunga baje muri Tanzania hari habishwe benshi bariko barahunga baje muri Tanzania baturuka muri aka karere hari n'abaturuka ahandi bakavuga bati reka duce hariya niho hafi niho twojabuka tugakira hari imiryango myinshi yazimanganye umuvyeyi papa umuvyeyi mama abana umuryango wose ukazimangana ibyo tumaze gutohoza biratubwira amakuru yerekeye aka karere ko mu manuko k'abanyeshuri bo ku ishuri y'Ikiremba bishwa ari benshi n'abigisha babo mu nyandiko dufise mu bitabo dufise turafise ibyanditswe bibavuga hasigaye gusa kujayo tugakorerayo tugatohoza mugabo muri abo banditse ibitabo n'abatubwira amakuru harabacitse ku icumu n'abasuwedwa bahakorera baranditse ibitabo biri mu gisuwedwa twarabironse ikindi twabwira nuko ntahikiremba kuva mu munano duga abiga mu munano baduga bose barishwe barishwe hanyuma ibinogo tumaze gutohoza ngaha muri kano karere byinshi si binini nk'iyo twatoye igitega usanga ari binogo by'abantu bake bake mugabo ibinogo bisanzaye mu karere mu mashamba hari naba liwe n'ibikoko hari nabasangukiye mu mashamba hariho nahantu batubwiye hari giserege kinini hari inzira ija muri Tanzania murahazi mwe mukuze igiserege abantu bacako bahunga baje muri Tanzania aho hantu makuru dufise yimfata kibanza buranyumva neza atubwira ko hari inzira ija muri Tanzania hanyuma hakaza indege ya helicopter iyo ndege ya helicopter ikagerageza kubegeranya ikabegeranya buke 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 hageze kubarasa ikabarasiraho ayo namakuru mfata kibanza tuzotoza mukatubwira kuko severe numugwi nta kuri kwayo ifise atari kuri muzoduha mwebwe bavyeyi mwebwe mukuze iyo ndiko navuga bakuze nabari afise imyaka 10-12 nirenga umuntu yari afise imyaka 12-13 akaba yarakize hari byo yabonye biguma byiyanditse mu mutwe wiwe ibitangaro by'Imana bitubwira ko no mwikamyo y'igiso dutwaye abantu 15 chanque ijana harimo kamwe gatibuka kagakira mwari muzi ko hari nabavuye mu binogo hanyuma bakaba mu mivyimba niho baduhaye inkuru gitega inyambeho mu giheta imashitsi mu giheta inyabunyovu mu giheta nahandi ibitangaro by'Imana nuko rero bimeze iyo nzira ahantu hari kimanga kije muri Tanzania hariho amagufa menshi harabishwe n'indege helicopter hanyuma abiciweho bose sivuga ngo baturuka ngaha hari nabavuye kureyo ngaha bazi ko aronse inzira ya hafi ibajana muri Tanzania icyo kimanga umengo bahita kumusebeyi nibyo kumusebeyi niho rero bavuga ko kwapfiriye abantu benshi nyakubahwa uramatari waje kudushigikira muri ikino gikorwa cyo gutanguza kurondera bita abishwe bagatagwa mu binogo hano ikarinzi turabashimiye kandi mumenye ko ubutumwa bwa Sever ari ubutumwa bw'igihugu ari ubutumwa bw'abarundi mwebwe mujenje kurongora makomine mudufashe bajya batawe mu binogo bara abantu tuwasubize izina ry'ikiremwa muntu bazoba ramagufa mugabo tubahanagura tuzi ko ari abantu tubegeranya tuzi ko ari abantu nihagira kubasubiza agateka aho tubashimura niteka hakaba ibirori by'igihugu tuzobaririre tuzi ko bavuye mu miryango yacu bamwe bari bene wacu abandi bari bashiki bacu abandi barabavyeyi bacu ndahojeje umuryango wose wabuze ari ngaha muri makamba ari mu gihugu cyose ndahojeje abafakazi bari ngaha n'abatashoye gushika ngaha turazi ko ngaha bashitse bake bake bahatonze babonye amahano menshi ndashimiye abafakazi bahishije abo badasangiye ubwoko turazi ko bari ngaha ndashimiye uwo wese yitanze kugira ikiremwa muntu gikire ataravye ubwoko ataravye umuryango ataravye ko basangiye ibyimviro bya politike ndahojeje igihugu ndahojeje impfuvyi ndahojeje abafakazi ni benshi mu gihugu hanyuma ko turi muri aka karere kumanuko ngira mbwire abarundi batwumviriza bo mu gihugu n'abarundi bari hanze ko mu makuru mfata kibanza dufise uno munsi nk'umugwi severe batubwira ko ubwicanyi budasanzwe bwabaye cyane muri mabanda no muri vugizo ibyo mvuga byerekeye amakuru mfata kibanza dufise atubwira ko mabanda vugizo habaye ubwikanyi budasanzwe twicishe bugufi imbere y'Imana yo yaturemye ikatugira abantu ntari yashatse kutugira ibikoko mugamo kwica bagenzi bacu twacitse ibikoko abo twara tubana ku mutumba muri quartier tubata mu binogo ari jana n'itanu mumva ako gatima kagakoko katurutse hega bagenzi yico kibazo iragoye vugizo rero mabanda havugwa ko hico abantu benshi twaje muri aka karere kumanuko kubitohoza hanyuma ko turi muri kano karere ndazi ko dukurikirwa n'abantu benshi bavuka muri kano karere Bururi Rumonge Makamba tugira ku izina ry'umugwi Severe dusabe abarundi bose bumve ko tudakwiye gutinya ukuri umuntu ariko aribaruka ntatinya ukuri umuntu yavyaye ntatinya ukuri aba bana muri kumuravyara bari ko bararira n'abazovuka ejo bakeneye kubaho neza gusumba twebwe twakujijwe n'ikinyoma dukuzwa n'indyarya ico mu gifaransa bita mensonge hypocrisie hanyuma tuja kuririmba ubumwe budafatiye ku mutima ubumwe bw'ukuri n'amahoro arama nibifatiye ku mutima hanyuma tukumva ko umutwa turabana u Burundi mbega mwari muzi ko hari n'abanyamahanga bishwe kubera bitwa ko basa naba canka abandi muri ibi byashikiye u Burundi hariho n'abanyamahanga bicwa kuko bitwa ko basa naba canka abandi mu mvugo yacu y'uyu munsi tuvuga ko u Burundi bwabuze abarundi n'abarundi kazi hazogera igihe tumenya mbega abo mu muryango kwa Sebastiano kwa Dismasi kwa Bartolomeo cyangwa kwa Petero banganiki ku mutumba muri quartier mu bamwo ico kibazo umuntu akibajije turazi ko tuzoronka inyishu nta muntu ku mutumba ataza bapfuye mu 1993 nta muntu ku mutumba akuze ataza bisho mu 2002 cyanye 1988 eka nini imyaka yahekuye u Burundi mwitegure muvugire n'imiryango itagifise abayivugira bari mu ishure bari mu gisoda bari mu kijandarume bari mu mashure yisumbuye barabadandaza barabigisha n'umuntu yari afise ibati iboneka aragenda ufise ikinga yari yicwa sibyo ufise inka nziza yaricwa sibyo ufise ibitoke birembye yaricwa dusaba imana mereze ngaha mvuga nti u Burundi bwacu burashobora gukira tubishatse twebwe abarundi n'abarundi kazi tugiye hamwe tukumva ko twacumuye ku mana gucumura ku mana vya mbere no kwica atacuziza umuntu ikiremwa muntu abapfakazi dufise mu Burundi ni benshi abana babuze shinge na rugero mu Burundi ni benshi abana bavuye mu mashure ni benshi kuko umuryango uvuyemo warahagarariye umuryango kugira umwana ashobore kubananya yiga abatwawe imiduga ni benshi abatwawe amatongo ni benshi abatwawe inzu ni benshi hari n'abatwawe udufaranga twari ku makonte dusaba imana twicishe bugufi hanyuma mwumve ko uyu mugwi washizweho n'abarundi ukaja mu ibwirizwa shingiro waje kurondera ukuri kunwanisha abarundi tuvuga yuko ukuri ariyo nkingi yubaka vyukuri ubumwe amahoro arama mudukundire rero dufashishwe dufashwe n'abarongoye bino bikogwa mu mwanya mu misegonda mike ya muhaguruke tuje kuraba ikinogo ca mbere
none ga yemwe mubona munsi y'amaguru yacu hari amagufa nkarya hari amahoro cyangwa ubumwe gushinga imizi
nta muntu akivugisha itaja ndibizi natarije bonde kuri we kwita ubwo bwicanyi ko ari ihonyabwoko nitujijuke dusabire hamwe bene kubigirira uburenganzira bahizina ryabwo ubwicanyi bw'agahomera bunwa ni ihonyabwoko koko
umuntu nemba parofe nico gituma ngira nti nukuri bose ndasabye abababajwe nico bambabarire
comment construire la paix sur des fausses communes comment construire la paix sans vérité ni réconciliation comment construire la paix sans justice ni réparation qu'attend le monde pour qu'il soit pris en compte Il n'y a pas de paix durable sans justice. Or, la justice ne se négocie pas.